Says the case is dead behind there, those ones dead for my way to see. Wapi gari kwa wapi? Gari kwa wapi? Pesa ngapi? Wapi wapi? Aya twende. Sitaki unipoteze. Nimemuona tayari huyo. Nimemuona tayari. Siku kingine anadanganya hapa. Huyu.